Anjawa made pachi na uni akati asifui uopa Nkoya mwaye timi kope iye Lefa wasira nita Anjawa made pachi ebie Na uni akati asifui
Show.